Master Imbwa.
Mbwa yangu huru inonzi sendiri. Nokuti ruvara rwayo rwakaita sendiri. Ndobva yasvara vana vayo five vamwe vakazotogona vamwe vatatu. Ikoro ndina chamanhure hei nachamanhure imi. Ndinoitira kuti varuvi vasauya mbwa idzi nokuti vanhu vangoziva vana bhingo nana shumba. Ungaziva here kuti chamanhure hei nachamanhure imi.